nishawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington shavuni hizo dimples hazijaniacha salama mama ulivyo simple haujapaka tamaskara
nasema kivesi anata pimpo defu yake shingo juno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama pinongo tujua ane pere tuona ane uwe natufaa ane uwe natupenda